malisho ya majani mabichi Bwana unilaza sitaogopa Bwana wa majeshi upo nami Mungu wa Yakobo upo nami
See you.
Shut up!